Ewe, Odhiambo Tusker, winjo no wari. Okay, to koro ko wari, mangiso ni weche jachie ni weyo.
Anase kwedo saitan.
Tapenji odhis. Chango ma yesu otimo ni mumidar.
Weje duto manego ya yeso lona.
Very good, pam ne uro Odhiambo buwana.
Makofi.
To koro mo wari ni. Wawe lungi no Odhiambo Tusker, wachak lungi no Odhiambo Fanta, kuse nang'o buwana. No, dongo, ana penja penja.
Hata kijo ya kaifuri.
Kuse koro wachak lungi ni Odhiambo Bible, anyway. Maki Yesu gilweti areyo, sawa sawa.
Nasingora na weyo, tibibuzo kana nyingeya.
Correct, ne, class, koro miyao ni uro Odhiambo Fanta advice.
Nisairindo na chiyado uro pas. Kunungeyo choto kiria kotuluru.
Correct, janabi, odongo to in.
Nyasaja, weche tutawe lueti.
Aha, odongo, karimbi ngeyo ga weche yesu.
Imora mora mitimo ini wene nyasaye. Kikibegi luro mbele nyosa nisae.
Good, 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 aroji chogo, anyway, Odhiambo Fanta. Tiek nwa class, timed bedo gi yes.
Boda richo manentura eso wara. Ano se wara, o se wara.